Esha. Esha.
Yeah, yeah. Sengizokuthengela umbhayimbhayi wena. Udubule indaba. Khona uzobona. Njalo, njalo, njalo. Sengizokuthengela umbhayimbhayi wena. Udubule indaba zangakini. Khona uzobona. Njalo, njalo, njalo.
Uzobona.
Njalo.
Uzombona
njalo njalo
uzombona njalo
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 njalo uzombona tembala mulo
njalo
uzombona njalo
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 njalo phelo awamuphethe ngalanga into ongayazi uphethe inyaka nya
Indone amanzi lesisiphala phala
noma bemzonda bembeka mabala
Uma engangithandi boye indaba lawa Usuka zami ndombe ngalaka
Afen kuluma njalo njalo Oh njalo
Sengizokuthengela umbhayimbhayi wena Udubule indaba zangakini Khona uzongibona Njalo njalo njalo
uzombona
njalo
uzombona tembala
njalo
uzombona
njalo
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 njalo uzombona tembala
njalo
uzombona
njalo
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 njalo njalo
umqabla shesha ngizokulobola ngeshini Okwethese lentombi emhlophushile
Isibuka bukunyama mnandishini Ngayiqhuba namanje siyekini
Phethumba imbayi suka amanabadeli Shaya iphelele labafana badeli
Ngeke ukibhide ungangijwayezi namashende Funa kikiza like ayakumamathende
Odubula
Odubula
Odubula tembala odubula
wabazangakini
odubula
odubula
odubula tembala odubula
wabazangakini sengizokuthengela umbhayimbhayi wena udubula indaba zangakini khona uzombona Njalo njalo njalo
uzombona
njalo
uzombona tembala
njalo
uzombona
njalo
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 njalo uzombona tembala
njalo
uzombona
njalo njalo
Thank you. besenga ngaso sonke isikhathi. No, abanye bayazi ke ubaba ngasekho la ekhaya. Kodwa sikhala kanye bavuke bonke. Siyabonga kakhulu.
Ngiyabuqala uzoyihlwitha iphuzu yena. Mangabe sihamba sosebenzisa imoto eyodwa endlini siyabanga. Kumele kube khona uphuma aqala ukuze ahlale ku passenger seat ebalekela udriver. Hlanje njoba nasiqaleni bekunjalo. Ngizoba uDr. Nandi wakhe abuthi abo best wami.
Yeah.